pako ruoth gi mama ne giloko folo gi mama omiyo agonu erokamano kuom weche mabeyo mwawinjo ang'eyo ni ng'ama ochiko ite weche gi dhi kelo ne konyruok akawo thuoloni makende mondo ago mos ne jowasaria kuom lal mama mama nyien ng'ama jahera mama nyien ng'ama ohero nyasaye kana manyo piny kabiro koko ni nyathi osiepna in gima dwaro kuomi onge in alamo ni nyasaye kendo nyasaye dhi timo ni ono dong notimo omiyo alalo mama wa alalo mama ma japuonj alalo mama ma jahera gima mora ni nyasaye omiye ndalo mang'eny kendo koro owe joge kadongo omiyo nyasaye mad gwedh mama mad gwedh famili ne mad gwedh jowasaria gi jorusinga duto ne bishop marwa agoni erokamano adwa nyisou ni bishop nyasaye ogwedho nikech en morito wa rusinga kaka ogae marwa ok en ogae mating'o buombwe en ogae marito rusinga gi muma kendo en emolemonwa ma kata kuonde ma wantie gi pi wang'e nitie e duong' nyasaye madgwedhi imetayo rusinga kod kwe kawacho matin ang'e ni ji ool kinena kato fwana kamaya kinena ikidhi fwana an gi weche matin madwa wuoye weche mag dongruok agone jo rusinga erokamano kuom miya lwedo e tich mara mane nyasaye momiya tijni nok ayude gi nyiseche moko nyiseche moko ginyalo bedo pesa nok ayude nikech pesa nyiseche moko nyalo bedo joma dhi ajuoke nok adhi ajuoga nyasaye mane omiyago kaka pasto uma nowacho omiyo tenda ni agone nyasaye erokamano noserie bade nikech waneno matunda sirikal ma Homa Bay kaunti motele Gladys Atieno Nyasuna Wanga en sirikal mong'e nyasaye omiyo kata nyi wan gi konferens maduong' nyi yawe gi lemo gi jomotelo ne lemo miyo en kaunti ma nyasaye orie bade nyaka nyi wadonji wasetemo matek wadich gi tiyo ne jopiny ok wadich gi corruption dikoro kwati ne jopiny dikoro kwabiro waromo gi ji to wabagi siling mia to ero ni mago gik makelo kuom ji omiyo watiyo ne jorusinga e weche mag dongruok adwa wacho ni nyasaye ogwedhwa ka jorusinga nikech sani ring road mar rusinga nigo lam idhi goye lam kendo contractors nie ground gisechako pimo dong wagone nyasaye erokamano omiyo nyocha e bwo telo mar bishop nitie komiti molosi mabiro ting'o chandruoge ma jorusinga ma kandara niloso to lose e yo maber kendo kolose to jorusinga yud yuto tiende ni gin gima gidhi timonwa gidhi wacho ni ya ni joma loso ndara nyaka ndik jorusinga 80% mano komeno dhi wacho gidhi wacho ni ya ka ng'ato ka gidwaro maram nyaka ging'iew mana kuom jorusinga winjo mano tok ng'iewe ng'iewe ni ka chuli 2,200 tipure gi tinga ichulo ng'ato lori kuom lori ka en 5,000 5,000 inibet mna piny go kwan winjo mano e kome ok koma nikech aben wuonwa e kome gibro wacho ni ya ni to ka giseloso ndara ni apart from ndara ang'o madang giger ne jorusinga ginyalo geronwa skul moro ginyalo medonwa ndara ginyalo geronwa stadium mar opira iluongo kisungu luongo ni social corporate responsibility an go nyangero nyaka nyabe duty speaker kisungu nomedo ridonga wache maler tiende ni ka joko oseyudo ohala maduong' ang'o ma gitimo ne jopiny nyasaye madgwedhi kendo jorusinga te ning'eyi kikiluor mar ariyo wachung' ne weche mag somo kaka county government e serikand nyawang'aya nyo wasewuotho rusinga ka mwapogo basari ni nyithindo 650 nyithindo ma university nyithindo mane colleges nyithindo mane high school nyithi university gin gi riwruok gi gin ne wamiyogi giyierore kendgi gi nyithindo 50 gin ma gimiyo jowadgi dong mano ber gin ma gimake decision ni ka ng'ani yudo this time next time ng'ama chielo timo ang'o ema yudo kandwa wang'aya ni Nyoro ochiwo scholarship ne nyithindo auchiel Rusinga mangima. Scholarship ne nyithindo mochiwnegi imiyo gimora mora nyaka pocket money yeri kod imani the school. Koro kokaw nyathini jiwe mondo somo matek nikech ibiro chude nyaka chiwo tik school. Winjo mano? Wuok kode mondo ong'e Nyasaye kendo somo te otegno. Mano dongruok ma wan go kasani. Jorusinga, adhi kuom jaduong' kalemo na pile, walemo ne Rusinga, Nyasaye ogwedhwa gi koth. Nakoni serikanda nikech okae ji. Nyasaye miyowa koth sani nikech amba lemo. Nyasaye nyak miyowa koth, wadhiure puothe wabuk, wapur. Wabiro kelo kodhi machiegni kaka county government, ji ok nyal yudo te. Lakini kok iyudo, kik ikuong joma yudo. Koduma chek, turne wadwa timang'o, wabugle nying Ruoth Yesu. Kodhi dhi biro machiegni e serikand nyawang'ayani. Wasetemo matek mondo wabed gi ngima maber. Ngima maber wabedo ka wan gi pi maler. Pi nitie kuonde ma wasekete pi Rusinga ka. Ka wariwore gi other partners. Wago erokamano wadwa tong' odhiambo. Kano waseloso pi kama Sengre. Kwa partner in county government. Mane akelo gavana moyawe. Jo modhuru pi. Chula chula kube siling abich ti modho pi. We modho gado pi. Kaguo ke nama kiny. To dia poti mango. Ogo idhi tiyo gano fukura abich yose ptal. Ka kube siling abich ti modho pi male. Maler mo nibere ngeba makare. Pi machelo ni kakrigu. Polytechnic. De kanyi ido pi. Pi machelo ni nyagi. Nyagi na bencha wase ya. Next year, this year. Pi maduong. Rusinga Central. Manu kamutingo wanyama ikaswanga. Skunde wagi mire kote bro yudo pi. Ne mana chel kwa majenda mana wanago ginya wangaya. Ni kawati kwa hii kwa par. Kwa chunga munga Nyasaye ngama chungongi. Kawati kwa hii kwa par. Rusinga nikipite. Nungu hiyo kwa jodala wa. Ni umiyo pi ukuro bebe kwa male. Almost kwenka kwen. Ngama hii Nyasaye yungi ngama chungongi. Machielo. Wakiaga Youth Polytechnic. Ungeyo ni tija andika sani yudo tek. Omiyo ngamunge tich ema nigi tich mindike sano nikech ot ka ot ji osome dala ka dala ji osome to tija andika ok yudo yot koro wadwa ni nyithindo odhi e tije mag lwedo wakaga Youth Polytechnic nyocho se podho ne wadhi nyaka ir bisop moleme wachni kendo sani nyithindo sebet nyithindo nyicha adek kende sani gin 55 dongi Nyasaye ber kendo gikawo poses mopogore wiring mag sitima, poses mag gedo, poses mopogore opogore. Ter nyathi kanyo, nikech jagedo sani koting'o bao, 1,500 odiechieng'. Ma kata wajoma ondiko kendo itimo ang'o, ok diyudi. Donge? Omiyo teru nyithindo kanyo mondo osom. Mano dongruok mantie e serikandwa gi nyawang'ayani. Rusinga Old Town, en kama jo Rusinga te nigi plot. Piny kacha, kama nwadhierego gine ni maru wa kiagani, masindu wa kiagani. Nyoro singa chanigi loo kanyo. Nyo wawweo gi mama, mokelo na project kanyo maduom, madhi loso town no. Ilos gi kisip. Ithi los kanyo pi, market drainage, market street light, mako elam. Uinyo manu? Ni wako yango? Ya ruot, ni maru torieba, ni torieba. Ini chanri tingo buombe, onge kamedeye. Ni maru torieba, ni torieba. Mano dogi mado nyoro singa ka. Kendo chakore machie, machiegni. Kapok mano chakore, nitie yudhe, bende ndek kanyo, mabeto yudhe, yudhe mabe mia, pa week. Nitiyo kanyo, nichologe, ikaw namba, kichologe si, esime. Hapa nicho Rusinga, nyocho se apply, nire makikibira, nikichano kabede dhari kumiti, ala amanyo takelunu. Tonyete Rusinga la, laro. Koro koke kiyudo, tiko ninyo sero kamano, koke kiyudo, tojomo yudo gigwe, igwedo mano be project mar kanyo. Chiro mosebudho over 35 years. Mambita town sani oserumo. Nyocho osetimne maraming. Moket teini sani liel. Moket gate. Gimudo ngen mna ya? Yawe. Odeko nikini adwa ni gavana mondo yawe. Kecha andi beauty speak omer. Abet kutu gavana. Adwa ni gavana mondo yawe. Mondo beri muambo. Mine, suit. Ubro bedo. Narakachi ubro ayo mechiegi. Uinyo mano. Ubro ayo mechiegi. Mwadudu gulo kacha. Ini siko marani ya ukene gema unyangero timu. Ndara maa masari ya kane. Matinya kautaji. Dong nyucho boge mawale maramu din. Dong nyucho din. Yodala wa. Toke de tombo ya sekundari. Tombo ya hospital. Sani ya ukere nyeli malichi. madongo tiyo idhi temo osiptal wachielo temo mwaketo gate idhi wanyama wayao ndara madhi e Tegot kocha Kiumba Beach mwakete light ma johala tiyo idhi ginene wayandu the same ya wakaidi duwane watimango ndara benyo wayao kama ringo nyaka kama Sengre God iwi njoman tobiso pende lemon nwa dongruok biro kaidi duwana ngo alawa lem na uru hivi nyasaye mamiyo ngato nachako koda mabor nachako koda kaka nyathi wuoni madhi sikul masomo madhi e training mapuonjo moyera abedo tend jopuonj ma nyasaye ochako miya MCA morwaka deputy speaker mera hivi nyasaye makete ng'ato omiyo in kidwaro bang' higa apar ingne tienda ka ikikethri ingne tienda ka tibro yudo kao kamano wadwati marambe ya Rusinga wabedu wetu cha chien mwando wadongu Rusinga kawa kunumia support kimanyalo unge no kwa tiyo kako ganda bangi gapar lamo chamo Rusinga streetlights nitie pinitie isi di wagero mani vision mara kawa kamano adwani ubika to ukel pesa miya biseni ari kogo nice yomana uweto go wanigo wadwa umondi akas wanga manuja pati ma ngula wanuko wadwa wayo manuja pati wanuja wanasing sekretari mar pati Mr. Maende Fua wanuja mayor Mr. Enos Odino wadwa faka mentie embe ene bucha kuruoka kwa afaya manonga ma ose chamo muma wanuja wadwa Mr. Kauma manuja punyi wangongo kwa afaya mago leaders manenika wanuja virus oriema nenika osedhi welo mang'eny ne wanegi Professor Nditi negi sedhi oka manu jo Rusinga recognize wanegi jap chama mangula mama Ellen angeli indala fafani ero kamano jokolago fana urukama aneno ka uero wedeugi nyasaya kre protocol koro sekalo fafaya Chris Ogweno fwane ji mago jo siasa kao kamano jomokelo wago nuero kamano wabedu wile tuicha chel kawalamo nyasaye mwono nyasaye medugwedho wa kao kamano wago nuero kamano Bishop Marwa nyasaye ogwedhu nwa hii ero kamano waduoko program na church
Ero kamano awa MCA wadhi gi sipidi an gi joringa